Matoka banji kuna kulikonse kumene muli. Takula ndaniso ni pachado limene. Usiku wa tautu akemu chenja analankula. Maka maka kuzudzula chipani chimene chicha MCP. Ndi awa presidenti au alasa sichakwera. Yetu walankula ndi tuzi ndi zingapo. Maka maka so ndi zimene uo akupanga. Ziwembo zimene akupanga. Zochitira DPP. Imene amalawi ambili. Alinayo chiembekezo. Titeli veli mozi zimene a game changer alankhula. Koma msaiwayi kupanga like. Kumaso share this video.
Moni amalawi. Amuna ndakaji. Wankulu komanso wangono kwina kulikonse. Kumene inumuli madzulo uno. Ine langa jina nditwere nyenye. Mr. Game Changer Mutoro chikuni chausi. Ndiyambe ndi mawawa kwa uza achakwira. Kuti kaya ndinu president, kaya ndinu mbusa. Kaya mma chokera kuti, kaya mma kujua ni motani. Kaya mma opsha motani, kapena mma opshaeza motani. Ine ngati tukwere nyenye. Mr. Game Changer sinima kuhopani. Timango jiwa kuti inu nda president. Timango jiwa kuti inu makalapo mbusa. Sitimako opani. Nimafuna ndichiuze. Chipani cha Malawi Congress Party. Kuti ife ngati nzika za dziko. Sitimako opani. Ndipo sitimako njenjemirani. Nonse amene mwaba jindalama. Mabilioni aife a Malawi. Mopanda chisoni ni manyazi mkulio nonga jiko. Nonse nduna za MCP za achakwea. Sitimako opani kayati kuli achina vice president kayakulindani. Sitimako opani ndipo ndibweleze pano. Kunena kuli ine ngati game changer ndiza faifa yochokera kwa Mulungu. Ine wina aliense ochita kupasidwa ndalama kuti azao mbele game changer sumunga nikwanise. Azakape kubaya kumenya ndizi sulo game changer simunga nikwanise. Ndiyambe ndi mawameleo. Nimafuna ndiyambe motera Malawi. Kunena kuli tieni ngati dziko tichose uchisiru. Omao mbele manja zide mpete. Zisiru jawa ntuzono nga jiko. Fajoti atipasa tima 10,000 ma 20,000 ni ntawi. Sopano yoti zika za ziko lino. Tionese kuti ziko lino lilatu. Tionese kuti tikumva kupeteka. Tionese kuti tikukanika kufikira zosowa zapa mnyo yatu. Tikukanika kupunzisa anawatu maskuru. Fa school fees ya kwezedwa under the leadership of Dr. Chakwera. Zintu zafika ponyasa under the leadership of Mbusa Chakwera. Amalawi tikuyenda mamanta. Amalawi tikuenda mwapchezedwa. Amalawi democracy yatu ya pita under the leadership of Dr. Mbusa Chakwera. Amalawi ni ntawi yonena kuti tigwirane manja tiombore jiko lino la Malawi. Game changer lelo wabwira ndizo tani. Ndifuna ndi wachenjeze achakwera ati apita ku China. Atenga antu kaende ochuluka bwanji kuti akapitirize apitirizebe kuononga misonko ya Malawi. Sindi kujiwa kuti achakwera wamwina ndi Mulungu wacho selanzeru. Chwa muntawi imene a Malawi tikulira tikudandaula kuti zintu zafika poipa ponyansa ponunka. Malomoti akonze zintu mwina kutipeperela kuti a Malawi tuwapase 40-2025. Ndipamena kupitirira kuononga kuwawa nyula jiko lino. Sindi kujiwa a Malawi mujiwa kuti nkulu uyu wachedwa kuti Lazaroi. I think is wacho sanzeru mwaye ndi Mulungu. Nde ni mafuna ndi wawuza chakwera kunena kuti a Malawi tatopa nanu. A Malawi tikumva kupweteka nanu. A Malawi tikusaushika nanu. Abalea tu amgalira munjira zo siana siana zangoji zopasa mafunso. Abalea tu akuchunjika nzipatala mumankwala mulibe. Inu posa cheno mwatengazi mabilioni kuzungulira maiko angapo. Popanda chopindu lila jiko linoko posa kumako kwera njinga azungunaka makombera ni manjangati chidore. Poposa kunena kudino malomoti mukale pansi. Mukujua jiko lilindingo ngore. Pakufunika zindalama zokuza na nima futa. Malomoti mukale pansi zindalama zimene mwa indena lelondi kula watu. Antu amene mwa watenga kupita nao kuchaina. Zimene zichazipungule tingongore timene muli nacho. Kuma company ama futa wa. Zimene zosimu zona. Malomoti mukale pansi na Malawi tilire. tiangane ripoti muti yake zimenezo ai ni mafuna ni kuhusheni a president a Lazarus Chakwera kunena kuti inu ni madivisa anu muka gwera kupompo ndipo magwera kele kupompo andisi mtulukako nifuna ndiambe ni mawabelewa siti makuopa ni ifetima opa mulungu ifetima remekeza chintu chimene chiri chabu ino kwa Malawi ndipo ifetisa remekeza antokao amene amakonda jiko lino la Malawi Amalawi ndiambe ndi mau awa. Amalawi mwina simu nave kunena kuti MCP ndi Chakwera akalapansi akulakulu achina kunkuyu achina achimwendo kaya kuli achina zikare akalapansi ukambira na kunena kuti akulakulu mene siririmu boma lija lapita boma lija latengerwa Amalawi sasa tifoteranso Amalawi adenafe kukosi chimene tinga chita ife tiambe kumanga antu chimene tinga chita ife tibwerese mabiru aja mena na kanika aja ama inchi limiti aja chimene tinga chitika ife tipeze mirandu timange Professor Arthur Peter Mutahi katika mponye ndende chimene tinga chita ife tipeze njira zotana ndia akula kulu ena amena kufuta ku UTM tipeze njira zotana ndia akula kulu ena amena kufuta ku DPP tipeze njira zoti tiamkendire achina ino kitehana tipeze njira zoti na kuti tiwape tiwakwirire ma activisti ni mafuna ndi kuhuse na Malawi kuti mchiwe kunena kuti no Chakwera kamacho kamziko lino kupita kunja ama klata siya zintu zote anyamatawa achite iwo kulibeko iwo ali kunja zingo fusa za teka sister teke zintu zambini za kazi kuchiti kamziko lino zo wawa zo nyasa zo feteka so kulela mina kachoka gatisa kujiwa kuma kujiwa po china chake so ni mafuna ndi pereke utenga uchenjecha unawili Chakwera Malawi ndi theotopa Chakwera mujiwe Malawi tikumva kuwawa ndunazanu jijiwe kunena kuti nthawi ya salapangondo kukumwera kumwina sosa maenda magari moto hapa chika mwina zenda mamini basi kubisa ala kuti Malawi ya sawaone chifukua Malawi tafika po kumva kupweteka nipo niyankule mwereza kunena kuti Malawi tikumva kupweteka anda Malawi mwationje zinaso kuiyo hatu kusatira tima ripoti tosa zuika wino tima ripoti topanda mafuso topanda ndondomeko andi Malawi tilinde mafuso chuluka amene tufuna inu akunkuyo muti yanke amene tufuna kuli inu Chakwera muti yanke okuza na ripoti imene koma ifetifunsa ifesima Germany ama mwalira aja sima Germany chirima anali vice president wa chiko lino la Malawi sanali vice president waku German kapena ku UK kapena ku Zimbabwe kapena kuti anali vice president wa ife a Malawi andi anali president wa chipani cha UTM chimene ni chipani cha kuno ku Malawi a Malawi afuna mwayanke mafunso amene a Malawi akuti sausa usana ndi usiku fachani mumatina misa kuti ndege ina kafika kunzuzu pamene ndege si ina kafike kunzuzu ripoti kuna kuti ndege si ina kafike fachani ndege inalibe rekoda inapita kuti anaichosa ndani nanga amene anaipanga check ndege hii ndi kuipanga release kuti ipite ali kuti ndi ndani nanga tifuna tijiwe fachani kafukufuku o ndege imene hii anatenga nthawi ya itali kuti ayambike andi fashani kunena kuti a Malawi paka na kukafika mwana uti president wa chiko kuhimi kakafukufuku ofufu za vice president wa chiko wa soa saa kupezeka tina chitika ni chani munyengo imenei tima chitika ni chani a Malawi tifuwa tijiwe fashana kukuya ama tina miza kuna vizonse zikufufu zilwa zonse zonse eneleza zimena Malawi tinazo mafuso zilipo fachani achirima anafa ngati mwana wa ngono osa fufuzidwa osa yanganidwa nikumaka gona kunkarango a Malawi tifuna tijiwe anyway izo ndilibe nazo kwambiri kupita kutari achipana kufufuza akubanja kufufuza pepo lao a Malawi kulijiwa kuti a Malawi kufuna kuti ku Malawi kuno kukazikiswe ikoyare yoti tizifufuze toka a Malawi zintuzi ripoti ya ku Germany ya bwera situ kuzwa kutia inu atili Chakwera makapa kako chani ku Germany kakumachiti kazotani kibe nazo chito ripoti ya bwera taida ndira koma tumafunati ya mkule George na ku Malawi kuno mafunso amene tili na wife iti yanke ikoyare imene inu mukazikise mukale antwazi pani zose mukare antu akubanja mukare antu akumipingo amipingo sana sana pastor example Roman Catholic mukare antu amabungwe imene iti yanke mafunso aife ngati nzika za dziko lino anyway a Malawi nkani yanga ya mazulo uno ni mafuna mujiwe kunena kuti ku parliament komanso achirima amine achakwera apanga ndondomeko zao zofuna kulimbana ndi Professor Arthur Peter Mutharika president opuma wachiko lino and president amene amalawi ampili ali naye chiyembekezo pa voti yao ya 2025 andakonza maplani atatu amene afuna kuti achite wani akukonza plani yobweresa biru ya age limit and ayesesa kuti agule ma MP ena munjira yokuti awatumize kunja akhale ngati kukangira ntchito za boma mbuyo muno mutuluke biru ya age limit cholinga ipase mosavuta ifotota kuti ma MP onse opposition ambiri akhale atatumiza kumaulendo shena shena kunja parliamentiri mkati akonza ndonomeko zakunena kuti no apeze milandu ndipo kuli gulu la wanthu kuphatikizapo ena ku polisi kuphatikizapo ena majaji amene akukambira nakuti apeze kamulandu kena kate kamene amangire Professor Arthur Peter Mutharika ndimafuna ndikuwuzeni achakwera mudziwe kunena kuti mwayiyamba isimuyimaliza nkhondo mwayiyamba isimuyitha nkhondo imene mwayiyamba imukuta mkwiyo umene amalawi ali nawo kale ndimafuna ndiyankhule choncho ndipo ndimafuna ndikuchenjezeni inu nonse MCP mumuuze chakwera mbuyanu mumuuze kuti ma program amene mukukonza wa abwanda mukutike ife pa moto ife mukutithamangisa ku dziko lathu lomwe mukutipalira moto chifukwa ife sitikhala tu mʼmamidzi mwinu mumakhala ku chinyumba chachifumu ndunanu mutha kukwera ndege kuthawira mayiko akunja amalawi abwanda ndiwo kwiya kwambiri munthawi imene amalawi tifuna kudziwa chimene chinapha vice president wathu chimene chinapha abale athu chimene chikupangisa kuti dziko lino zinthu zifike ponyansa poyipa ngati mmene zafikiramo wina akubwera kunena kuti no ngakhale uyu amene mumuyembekezerayi amene mumudalirayi amene zakuomboleniyi tili naye serious kuti timpezere milandu timmange tikhazike pansi timpezere malamulo onena kuti amkhazike pansi ndimafuna ndikuwuzeni inu IMCP kuti game imene mwayiyamba mwayisonyezeratu kuti ndinu chitsiru anthu opanda nzeru anthu opanda plan anthu osaphunzira ndi mbunduma za ku sukulu mbunduma zosadziwa ndipo ndimafuna ndiliuze dziko lino la Malawi choyamba ndiyankhule chonchi kuti ngati nkhani imene ikumveka ya age limit kuti ndizoona kuti mufuna muibwezere ku parliamenti nomata kuti ku parliamenti koma MPwo aboma komanso osusa boma ena aboma ndi osusa boma saka ivomereza ndimafuna ndikuuze ndikunena kuti no muyambisa nkhondo muno mʼmalawi muwonongesa zinthu zochuluka muno mʼmalawi amalawi athamanga osalakwa muwonongesa anthu osalakwa komanso muchitisa kunena kuti ngakhale nduna zanu mʼmakomomu zisakhalemonso zisamayendenso imene mwayiyambayi muchenjere nayo va amalawi tikulira vice president amalawi tikulira zinthu zafika ponyesa zadula tikulephera kuti tipeze ngakhale timanga amalawi akufa ndi njala amalawi akusowa ngakhale kuyenda kutenga galimoto kutenga matenda kupita kuchipatala galimoto ifuna mafuta mafuta mfuna mukweza akweraso kale ndokwera kale amalawi tikulephera mafuna mudziwe ichi nani amalawi munthawi imene tikulira usana ndi usiku zipatala makwala mulibe kutenga galimoto yodula pita kuchipatala makwala kulibe kubwere nanso munthu ukabwalira amalawi zimenezi tikupsa nazo mtima ndipo zikutipweteka therefore mukubwera ndi plani yofuna muthane ndi Professor Arthur Peter Mutharika cholinga chonena kuno mwamulephera pa ziwembu mwamulephera pa malamulo osiyana siyana amene mumapanga inu kuti no mukhazike pansi mukuyesesa mupeze sopano milandu yoti mkulu uja mukhazike pansi ndimafuna ndikuwuzeni ndinu anthu opanda nzeru ndinu anthu opanda chikondi ndi dziko fa mukanakhala kuti inu muli zawina panokha basa mkuti boma ndi lomweri basa mkutipangira ife kuti boma ndi lomweri la MCP boma la kuphali kodi ndimafuna ndikuwufunseni mukuti boma ndi lomweri boma lake limeneli likutibweresera maripoti osamvesesekali boma lake ndi lomweri limene latichosa ife mu 2020 tikugula chimanga 6000 lero tili pa 60,000 mukuti boma lake ndi lomweri limene amalawi amagula mafuta agalimoti 700 lero akufuna afike 5000 mufuna amalawi tizina kuti boma lake ndi lomweri boma lake lomweri limene mukunena kuti boma lake lomweri longogwa ndege chisawawazi ndilo boma lake lomweri limene kuti boma ndi lomweri limene mukumayenda kumasakaza chuma cha dziko nkumakakwera njinga za kapala sazungunamba kuambira mibanja ngati zitukwani zimbayiko akunja boma lake lomweri limene ma activist pano mtendera alibe koma kwakhapa kwapha kwaopseza boma lake lomweri limene azitola nkhani akuopsezedwa kufuna kupedwa kumaenda cheu cheu boma lake mukutilo mweri boma lake mukutilo mweri limene aliense amene ali mziko lino akudanda ula anthu akugona ninja anthu akulira democracy mukuipa buti boma lake lomweri ndimafuna ndili uje dziko la Malawi kuti this is time now for each and every Malawians to stand up and join hands together kunena kuti together we can fight and defeat enemy. And let me tell you, fellow Malawians, this is our time now. Oh, fellow Malawians, poor and rich people, let's all stand up and join hands together. Chifuka dziko la Malawi, lafika po nyasa ndipo nunka kwambi. And sitting up mene kuti tikawa siawa, kuti apitiliza kuononga dziko lino. Sisinga tenge zimenezo. And let me warn you once again, as Dr. Chaponda, leader of opposition, said before, kunena kuti if you try kuti mukweze mtengo wa mafuta, you are going to see the other side of angry Malawians. Let me tell you something. Now, we Malawians, siti kukuopani and siti za kuopani. Kutipa, mutipa, abaratu, adatu, zizuku zatu, ataku watu, achachi mwena tu, ena asara, api tiza kupenja mkondo mbele. But, osa panga mistake, kwa umanganiza kutino, mukatana di bonkarido, mukatana di wabakini mruji, mukatana di mutoro, mukatana di pita mtarika, mukatana di ino kichehana, mukatana kaya di atupere mruji, mukatana di adefite mbewe, mukatana di akula akulu achina mkito, mukatana di akariyate, mwaketa kuti ifeo nda ziko lino mwalita mwakatana nalo, kuti next year muta uja wina sisi za teka zimenez. Lastly, ni mafuna ndi wauze wonse a opposition, zipani zonse za opposition, kuti this is time now, kuti wina aliense Malawi, ayime ndi opposition. Ena menes muma kwanda kukala kutari ama anta choka nikakarini huko. This is time now to fight. It's time now for fight, because we want to go back to our good and beautiful country. Imene ziko latu, tima sangalara, siti maopfezedwa, atulankana magwira njido, anto wa makuta, anto wa manyaka 77 pasiku, we want to go back there. Kamunive sisa kaya. Lastly, ni mafuna ndiri uze ziku la Malawi. Kutakuti, akukonza upo, ofuna kutana ndi Professor Thapita Mtarika. Ni mafuna ndiri uze na Malawi, kuti apa, na wacha njizaka hali, kumba poka apa, pamele apa, gunda apa. Agunda moto umene uparasika ndipo wapweteka kwa mbili. Pambuya kudaliseni, mawa ndibwe era bwino bwino, ndendi satakula, lelo ndaya nkula mwachi kalidwe, lelo ndaya nkula maufuru mantendere, wait for me tomorrow, if not tomorrow, wait for me Wednesday, and I'll come here, ndipo ndila vla moto, remember, in a cinema opaya, do or die, but all what we want, ndi kukonza Malawi watu akale Malawi okomera alese. Kwa opeza na hai, muzo opeza zisiru zinzano kwa mweko. Ndipo ngati muna opeza kapela kukula, muna gulakale zisiru za maaktivisti zo mwezo. Muna gulakale zisiru za maMP zo mwezo. Muna gulakale zisiru pandale zo mwezo. But not us. May God bless you. And let's all pray for our country Malawi. And pray for Professor Arthur Peter Mutharika, former president of this republic, and the president of Mighty Democratic Progressive Party, and hope ya Amalawi onse chitipa tusaji and chinji to kota kota. May God bless you and God remember Malawi. Thank you.